big shout out to the folks here at Tryst for making the show extra special, welcoming us in. Delicious food, wonderful service. We had a great time here being able to provide some live music to the customers here. Hope to be back.
Whoa, 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 wh